Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zungangishilana. Daoyame, alikolana, busowame, aukolana. Kilondoloze, zuhambenami. Daoyame, alikolana, busowame, aukolana. Kilondoloze.
And draw, all for Mary's wedding. Step we gaily on.